pele tlhomo go jamara no arna Jesu Kriste le rato la modimo le kabela no mo yo boitshepo a dine le lona lotlhe ba kaulengwe gompieno ke sontaga sa lesome le bongwe me re keteka letsatsi la borre re boa gape re kopana le dikwalo tse di boitshepo re rutiwa ke morena modimo ka magoko a gagwe a re ruta ka ga puso ya gagwe gore puso ya gagwe re tla e lemoga jang mebile e nna jang mogare ga rona e gola jang mogare ga rona re tsile gano ka ntlha ya gore re ba puso yoneye mme ebile re tsile gano re kopa modimo gore a tswelele go godisa puso ye mo matshelong a rona gore yane morena Jesu a tswelele go aga mo go rona a tswelele go godisa matshelo a rona a tswelele go godisa tumelo ya rona gore re le bana ba gagwe re tshelele ene fela re neele matshelo a rona ene gore e nne ene a laolang mme ene le modimo a rona a re boloke a dira gore re kgabagare kwa pheletsong ya matshelo a rona re go kgona go tshelela mo pusong e ka matsi otlhe a botshelo jo bo tla latelang. Today, as we celebrate Father's Day, we are on the 11th Sunday in ordinary time, and we are being invited today as we listen to Jesus teaching us through his parables. He is teaching us about the kingdom of God, how we can know and understand this kingdom. And as we are gathered here this morning, it is for that very purpose that we want to understand what this kingdom is all about. And we also want to belong to this kingdom, because it is only when we surrender and we allow our lives to be in the Lord that indeed we can live in this kingdom of God. We pray that the Lord may be with us in our lives, may journey with us, and indeed, as we strive in this present life, we look forward to be with the Lord even in the next world, in the next life. And with that, let us start this Mass in that same spirit, asking God to be with us, to inspire us with his Holy Spirit, that indeed this service may be a moment of encounter with God. Ka jalo a re simolola re lemoga gore re ba leufi, mme re kope modimo gore re itshwarela dibile male wa rona, gore nne le tshiamelo mo tirelong ye boitshepo e. January dire ntapelo ya boipolelo.
Baile, 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 baile
May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.
Yeah.
are rapeleng modimo raeso ke wena thata ya ba ba go ikanyang ka dithapelo tsa rona re go kopa gore o re ne thata le nonofo ya go go direla le fa re le bokoa ra itse gore ka thata ya gago re ka dira sengwe le sengwe se se go itumedisang jaanong re ne bopelotelele le boitshoko go go direla re sa ngongorege ka malatsi otlhe a botshelo jwa rona re kopela le bone ba ba kgatlhanong le wena gore o ba neye lesedi la go itse gore ba go direle ka tshwanelo re ne jalo gore re tle re itse go go itumedisa ka megopolo le ka ditiro tsotlhe tsa rona bogolo mo tirong e masisi e re tshwereng gompieno go ithapelela le go rapelela borara mo letsatsing le ra re modimo a rona tswelela o nne le rona ka dinako tsotlhe O God, strength of those who hope in you, graciously hear our pleas, and since without you mortal frailty can do nothing, grant us always the help of your grace, that in following your commands we may please you by our resolve and our deeds. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
Sontaga sa le somele bongwe sa ngwaga tuto ya ntla ba lo mo lokwalong lwa ga Ezekiele mo profeta di Kwa kwa amasuma amabidi lebune ke godisa setlhare se se nnye morana modimo o bua jana are fo ke ta khaola kalana ka nosi montleng ya mosetire o go dileng ke tloma ke tla khetla le tlogela le le boleta mo dintleng ke tla khetla le tlogela le le boleta mo dintleng tsa matlogela a one ke le tloma ka nosi mo thabeng e kgolo e godileng ke tla le tloma mo thabeng e kgolo ya Iseraele gore le tloge dikala le ungwe maungo e nne mosetiri o montle dinonyane tsotlhe tsa mafofa a mefutafuta di tla nna mo go one di aga mo moriting wa dikala tsa one ditlhare tsotlhe tsa naga di tla itse gore nna morena ke kokobeditse setlhare se segolo ka godisa setlhare se sennye ke omeleditse setlhare se se metsi ka tlhogisa se se neng se omeletse nna morena ke buile jalo le gone ke tla dira jalo lefoko la morena Monate go le boga morena le go pele la lina la ga go di pa ko mo di mo di mo go polele la go nna mo 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 so le buika yo tswa ga go bo si ko ka mokolane a khole ja ka setlhare ka mokgosetsere ya malbanone ba ba tlhomilwe motlung ya morena ba tla tloga mo malapeng a modimo wa kile fika la me a go simolo tsamolo le ipe mo go ene
o
A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brethren, we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. So whether we are at home or away, we make it our aim to please him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive good or evil, according to what he has done in the body. The word of the Lord.
Thanks be to God.
The seed is the word of God. The sower is Christ. All who come to him will live forever.
Alleluia, alleluia.
Morena anne le lona
anne le moya wa gago
go bala mo evangeling e boitshepo e kwa dilweng ke mareko at that time Jesus said to the crowds, the kingdom of God is as if a man should scatter seed upon the ground and should sleep and rise night and day, and the seed should sprout and grow, he knows not how. The earth produces of itself, first the blades, then the ear, then the full grain in the ear. When the grain is ripe, at once he puts in the sickle, because the harvest have come. And he said, with what can we compare the kingdom of God, or what parable shall we use of it? It is like a grain of mustard seed, which, when sown upon the ground, is the smallest of the seeds of the earth. Yet when it's sown, it grows up and becomes the greatest of all shrubs, and puts forth large branches,
so that the birds of the air can make nest in its shade. With many such parables, he spoke the word to them as they were able to hear it. He did not speak to them without a parable, but privately to his own disciples, he explained everything. Mo motlengo Jesu na raya bontsi jwa batho are buso ya modimo entse jana ja ka fa motho a jala peo motshimong me a robale a tsoge busigo le motshegare peo emile e gole ene a sa itse gore jang lefatshe lungwiswa ka losi pele go tswe mogwang morago seako morago mabele a atletse mo seakong me ire fa mabele a budule a kofe a tsenye thipa ka gonne thobo e fitlhile a bua are re ka tshwantshanya puso ya modimo jang gongwe re ka e bapisa ka setshwantsho sefe e tshwana le tlhaka ya peo ya mmasetete ya reng e jwala mo mmung ebile potlana mo dipeong tsotlhe tse di mo lefatsheng mme fa e jetswe e mele e nne kgolo go feta merogo yotlhe e ntshe dikala tse dikgolo mo dinonyane tsa loapi di bileng di kaaga dintlhaga mo moruting a ba bolelela lefoko le ka ditshwantsho tse dintseng jaana ka fa ba nonofileng go utlwa ka teng a se ka bua nabo kwa ntle ga setshwantsho mme ne a re fa ba le bosi a ba phuthulela baruta ba gagwe tsotlhe evangeli ya morena.
Satswa go utla mantswa morena modimo dikwalong tsa gompieno mere kopana le palo ya ntla mo profeta Ezekiel o bua le morafe wa ba Juta yo modimo mona ko nyena ba ne ba le ko botswarong ba le ko Babilona me ba ne jaanong kgosi mo seemong se ba ne ba le mo go sone o ne a simolola go batla dithuso a simolola go ya kwa kgosing ya egepeto a ya go kopa thuso gore kgosi ya egepeto e ba thuse mme re kopana le moporofeta a lemotsa gore modimo o dira jang ka baeleng ba gagwe re bona jalo moporofeta Ezekiel a lemotsa kgosi gore modimo yo e leng ene yo ntseng a na le bone le mogare ga seemo sa bone sa botshwaro modimo yona o ntse o teng bibile re kopana le moporofeta a ba lemotsa jalo gore modimo yona o tla tlhogisa setlhare se mo go sone o tla se jala mo Jerusalema re ga kologelwa gore batho bana ba Israele e rile ga ba sena go thopiwa jalo le yone tempele ya Jerusalema e ne ya senyakwa batho bana ba mo seemong sa boitlhobogo ba mo seemong seo ba sa tlholeng ba dumela gore a ene modimo yona ke modimo yo ka ba thusang mo seemong se ba mo go sone ga ba bolo go nna mo tlase ga botshwaro jo mme ba setse ba tlelwa ke boitlhobogo ba setse ba ipotsa gore a mme modimo yona wa bone a o santse a na le bone na a modimo yona wa bone a o santse a tla ba thusa a modimo yona wa bone ga a na sepe le seemo se ba mo go sone gore ba nyatsega gore ba mo seemong seo se ba sa tlholeng ba ipona ba le mo ga bone mme seemo se se ne se tlisitse boitlhobogo jo seemo se se ne sa dira gore gongwe jaanong ba se tlhole ba tshepa modimo thata ke gone mo e leng gore re utlwa go twe jaanong ba simololwa ke go tlalwa ke dikakanyo tsa go senka le go kopa thuso go sele ba simolola jaanong ba sa ikanyege ba simologa jaanong ba sa tlhole ba neela modimo taolo yotlhe mme sone se ke sone se e leng gore dikwalo tsa gompieno bogolo jang yone palo eo e lebosa gore kgosi a lemoge ebile a itse se modimo a nang le nonofo ya go se dira gore ene e le modimo jaana o tla ba halosa ene e le modimo jaana o na le thata ga se gore ga a bone seemo sa bone ke sone se e leng goreng re kopana le magoko a modimo a bua le batho bana jaana magoko a na le magoko a tla mo go rona le rona mo letsatsing le go le molemo thata gore e re ga re a utlwa jaana re leka go a tsenya mo matshelong a rona re leke re ipatle le rona re le bakeresete gore a mme le rona ga re iphitlhele nako tse dingwe re tshwana le baiseraele jaana re tshwana le morafe ona wa bajuta re le mogare ga diemo o le mokeresete o ntse o le mo modimong o dumela mo modimong wa gago o ntse o mosetse morago o ntse o sala tse tsotlhe tse bokeresete bo go rotloetsang go di dira gore o ikanye modimo wa gago gore o sale modimo wa gago morago gore o mo atumele gore o mo rapele gore o kope botsalano le ene gore o kope gore modimo a nne le wena ka dinako tsotlhe mme re tla lemoga jaana gore re le bakeresete re iphitlhela mo nakong tse dingwe re tshwana le baiseraele mo diemong tse re tshwana le baiseraele jaaka ne ba le kwa botshwarong re tshwana le baiseraele jaaka ba ne ba semaga bone ba setse ebile ba tlalwa ke boitlhobogo le rona re le bakeresete go a nna mo matshelong a rona gore re ema mo gare ga diemo tse di thata re ema mo gare ga diemo tse tumelo ya gago e tlalwang ke gore e lekwe re tsena mo diemong tse mo botshelong jwa gago o ipotsang gore modimo o bo kgakala bokae re nna mo diemong tse e leng gore mo gare ga tsone re bona kete modimo o re latlhile o bona diemo tseo tsamayang mo go tsone e le diemo tse e leng gore o bona o tsamaya mo gare ga lefifi diemo tse e leng gore mo nakong tse dingwe e le ruri o utlwa ga modimo a le kgakala le wena mme ke sone se e leng gore modimo o bua le rona bangwe ba rona re le mo diemong tse dintseng jaana today as we have just listened to the word of God we encounter in the first reading of today we find the Jews the Israelites they are now in exile in Babylon and they have been there but they are yet believing in a true and able God a God who has power to do great things a God who have been with them and have fought so many battles but they now find themselves in a situation of helplessness they find themselves in a situation of hopelessness and they are in this situation that as they had been taken to exile they see themselves as a lost nation they see themselves as a nation that the God who had promised them a lot seemed to have forgotten about them seemed to have abandoned them and they are in this state that we hear that the king had to even approach the king of Egypt to ask for help for assistance to ask for protection and it was in that situation that we encounter in the readings of today prophet Ezekiel is being inspired by the word of God, that God is sending him to the king of Jews so that he can make them and make him and to make the nation to know that God is aware of their situation. He knows that they have been uprooted from the where they belong. He is aware that their kingdom has been, or the temple has been destroyed in Jerusalem. But God sent this message to them that they must know that God is aware of their situation. God knows and he sees what they are going through. And it is not that God is not planning of anything. It is not that God does not care about what they are going through. That they do not have that freedom of being themselves and in being in a place that they can claim to be theirs. They are in that situation where in Babylon they know that they are foreigners. They know that they do not belong there. And they have no freedom. And they have no happiness. And they have no right because they are not where they belong. And it is in this situation that these are people in despair. These are people who may somehow find themselves giving up on this same God. And it is through this that they hear this message that comes to them through the prophet Ezekiel. He is telling them that God is going to send them a cedar. He is going to plant a tree that many nations may be like us animals come and sit in a big tree. He's actually making them to realize that this same God is going to find a way to save them. He's going to find a way that to show them that he is a God who cares. He's a God who is loving. And it is in this that we encounter the message of hope. It is a message that today, as we are gathered here this morning, we know as Christians, we belong to God. We know as Christians that we trust in this same God that is being preached to us. The same God that we are taught about. The same God that you have encountered in your life. The God that many people can testify about. A God that even ourselves individually, we can testify about this same God. And it is in this situation that today, as we are gathered here, we may find ourselves to be like the Jews or the Israelites in this state. We may realize that sometimes today, as we are gathered here and we are celebrating Father's Day, there may be some men, there may be some fathers who are here, they are in a situation of exile. Those who have been rejected maybe by their wives, or maybe they are rejected by their own children. And this is a state of exile. This is a state of being helpless. This is a state whereby you find yourself not being appreciated, not being loved, not being maybe given what you feel is your due. Gongwe o le mo seemo se le ngoreng ga o bone lorato mo lelapeng la gago. Gongwe mme wa gago ga go he lorato. Gongwe bana ba gago ga ba go he lorato ka gore gongwe nako ngwe o kile ano o bereka o ne o kgona go tsisa dijo mo ntlong, mme jaanong ka gore ga o bereke o helela o se sepe mo go bone. O helela jaanong o sa tlhole boleng jwa gago kgotsa ba bo kgathalala, mme ke sone seemo se e leng gore gongwe re kete ka letsatsi le la borre gongwe o iphitlhela o tshwana le baiseraele mo seemong se neng ba le mo go sone. Gongwe le wena you are in an exile situation. Gongwe o iphitlhela jaana go sena yo peogang lorato leo, go sena o kgathalang gore a go botsa gore a mme o siame na, a mme botshelo jwa gago bo siame ka gonne o rre. Batho ba dumela gore ka gore o rre o tshwanela ke gore dilo di nne di siame ka nako tsotlhe, mme mo letsatsi la gompieno Modimo o bua le wena. Modimo o go lemotsha jaana gone gore setšhaba se ka tswa se tsaya gore o nna o siame, motho mongwe le mongwe o ka tswa tsa gore gongwe bo mme le bana ke bone batho ba ba nnang le diemo. Wena o le rre ga gona ope yo o tlang mo go wena a botsa gore a papa a go siame mo botshelong jwa gago, a sengwe le sengwe se tsamaya sentle mo botshelong jwa gago. Ke sone se e leng gore go kopana le legokolelela Modimo mo letsatsing le, Modimo a go soloetsa jaana, Modimo a bua le wena gore ee, ke le Modimo wa gago, ke a itse diemo tseo tsamayang mo go tsone, mme itse gore ke le Modimo wa gago, ke na le gone gore ke go ntshe mo seemong seo mo go sone se, ke na le wena, se itlhaboge, itse gore ke le Modimo, ke a itse seemo seo tsamayang mo go sone. Ke mahoko a Modimo a leng gore a tla mo go rona re le botlhe re le bakeresete, ga se mahoko a leng gore gongwe a tlhagela mo go borre, a tla mo go rona rotlhe. Re tla itemoga jaana le rona gore gongwe mo matshelong a rona le rona re tsamaya mo dikgwetlhong tse dintseng jalo. Bangwe ba rona re a lwala, bangwe ba rona re na le mathata a dikoloto, bangwe ba rona re na le mathata a go rejectiwa ke batsadi ba rona, ke bana ba rona jalo. Bangwe ba rona re mo gare ga mathata a gore kwa ditirong tsa rona ga re ratiwe, bangwe ba rona re iphitlhela ba malapa a rona ba sa re amogele. Re iphitlhela jaana le rona re tshwana le batho bana, re le mo gare ga diemo se e leng gore o lemoga gore e kete ga o bone lorato, e kete ga o amogelwe, ga o appreciate-iwe mo botshelong jwa gago. Mme mo diemong tsone tse ke tsone tse e leng gore Modimo o bua le rona rotlhe, Modimo wa re lemosa rotlhe gore re tlhaloganye gore e le Modimo mo gare ga seemo se o tsamayang mo go sone. Modimo wa bona, Modimo wa kgathala ka seemo sa gago. Ga se gore Modimo ga a lemoge gore o tsamaya mo seemong seo. It is not that God is not aware. It is not that God does not care about what you are going through. You might be in that state of exile. You might be in that state of maybe seeing that God seems not to be there. And it is in this that God is talking to you and me today, that we realize that God is with us. And the message of God is coming to us like it came through this prophet, that God is today is telling us all that he is aware of what we are going through. Modimo re lemosa jaana gore o a itse mo re tsamayang gone, o itse diemo tsa rona. Modimo o itse gore re mo gare ga dipitlagano tse dintseng jang, mme ke sone se e leng gore Modimo o bua le rona jalo. Modimo o re lemosa jalo gore re tlhaloganye re le bakeresete gore Modimo o na le rona ka dinako tsotlhe. Ke sone se e leng gore re bua gape re kopana le moapostola Paulo a bua jaana re a re mo tseleng yena ya sekeresete re tshwanelwa ke go tlhaloganya gore re tsamaya, re tshwanelwa ke go tsamaya ka tumelo, a re re seka ra tsamaya ka go bona. Nako tse dingwe ga o tsamaya mo tseleng ya sekeresete re nna re batla gore tse re di bonang re di dirisa gore di supe gore a na Modimo o teng mo botshelong jwa gago. Tseo di bonang di go diragalela ke tsone tse o tla bang gore a dilo tse di ha bopaki jwa gore Modimo o teng mo botshelong jwa me. It is what we see sometimes that we want to think that what we see may tell us whether God is there. You might be seeing those things that seems to tell you that God does not care about you. Then you might, in a way, what you see, what you experience, you may think that these are signs that God is not there. God has abandoned you. But St. Paul is telling us that he says we do not walk by sight, but we walk by faith. We must believe in God regardless of what is going through your life. Re tshwanela ke gore re tlhaloganye gore mo botshelong jwa rona, mo bokresteng jwa rona, ga re tsamaye ebile ga re dumele gore Modimo o teng ka gonne re bona dilo tse di rileng ka matlho a rona. Re be re dumela gore ka gore re bona se go raya gore Modimo o teng mo matshelong a rona. Modimo o re lemosa jaana ga Paulo a bua jaana a re it is even when it seems that God is not there, it is when you seem to say that God seems to have forgotten me, it is now that we need faith. It is that moment, it is that time that you must cling and you must have. Re tshwanelwa ke gore re tlhaloganye jalo gore Modimo wa go dira ka ntlha ya gore re dumela mo go yene, re tshepa mo go yene, re na le tumelo e e tseneletseng mo go yene, re na le tshepo mo go yene. Ke sone se e leng gore ene Paulo Paulo ka bo yene go ne go na le tsedintsi tsene di modiragalela o na tsama mo di emong tse di thatatse gana bua maokwana are ga re tsama e ka go bona re tsama ka tumelo ke sone se leng gore modimo ga mpieno o batla gore a se re le motse gore re tshwanelwa ke gore re nne le tumelo mo modimo. We must have unwavering faith in God. We must know that God is there. That is why today's gospel gives us these two parables. It tells us of two parables that are given by Jesus. Morana Jesu re ha ditshwantsho tse tsa ditshwantsho tse pedi tsa peo ye leng gore a re peo mojadi wa sa se dirang ke gore o e latlhela mo mmung mme mojadi ga e jala jalo o e latlhela jalo a ba tlogela tsotlhe mo modimong o tlogela tsotlhe gore peo e tla bona gore e dira jang gore go diragalang ga a sena go jala peo ye o tlogela jaana gore go tla nna le nako e peo yena e tla ungwang mme ke sone se e leng gore morana Jesu re ha setshwantsho se a re puso ya magodimo le yone e tshwana jalo e tshwana le mojadi yo o jalang mme ga a sena go jala o tlogela tsotlhe gore jaanong se se tla diragalang se tla diragala goreng kwa pheletsong go ya go tswa se se jetsweng go be go ya go nna le thobo ke sone se e leng gore morana Jesu o re ha setshwantsho seo e le setshwantsho sa ntlha sa bobedi morana Jesu o re ha setshwantsho a re puso ya magodimo e tshwana le peo ye nyenyane go di gaisa tsotlhe mme peo ye nyenyane yena se se dirang ya go gola a re peo ye ya masetete ke peo ye e leng gore e tla gola e be e kgona go nna setlhare se dinonyane tsa loapi di nna mo go yone a re puso ya magodimo e ntse jalo. It is with this that today we also encounter in the gospel of today. We hear Jesus giving us a parable or two parables. The first parable he tells us of a farmer that sent or that throws a seed into the soil. And he does not care what will happen next because he knows that the process will take place, that at the end of the day there shall be a plant that will come out and there shall be a tree that shall come out of that. And again he gives us another parable, a parable of a mustard seed, a seed that is so small amongst all the seeds. And he says that the kingdom of God is like that. It is like that mustard seed, that small seed, that will grow, and many birds of the earth shall come and live in this tree. And he tells us that the kingdom of God is like that. And this kingdom of God, how does it come to us? It comes to us through the word of God. When the word of God is planted to us, when we listen to the word of God, when the word of God is being proclaimed to us, that is how the kingdom of God is starting. That is how that seed of the kingdom of God starts to sprout in our lives. Ke sone sa leng gore maletsa tsi la gompieno modimo re ruta jana gore puso ya magodimo e ntse jang o re ruta gore re re modimo o tshela mo botshelong jwa gago ke gore go diragale eng mme re utlwa jaana ka mantswe a modimo gore lentswe la modimo le tla mo go wena and ga lentswe la modimo le tla mo go wena nako tse dintsi ga utlwe impact ya lone nako tse dintsi ga utlwe bokete jwa lone nako tse dintsi o ikutlwa o le mo kerekeng moruti a re o a rera fada a re o a rera mme o sa utlwe gore Father, we are kai. O tla tsusitsa modimo a swamantse o sa itse gore a re lentswe le swa go rileng mme modimo a re the kingdom is starting. Morana modimo a re le ga o le ho seated and ha motho a ka go botsa gore ga twe dipalone di reng o sa itse gore ga tene go bala mo lekwalong la ga mang e re motho a go botsa gore Father o ne a re ra reng o re nna tota ga ke itse ka nna Father Lawrence a re wa rara tota ga ke mo ore o leka ka Setswana le ka Sekgowa batho ba modimo ke e tswagela modimo a re e simologile kingdom gore o ipona ntse mo setilong jaaka o le ga jaana the kingdom is starting and sometimes it starts and you don't feel anything. Sometimes you feel like wa itse nna ke tsamaya ka maoto go ruruga bathong ke a e tsena kereke mme ga ke bone go ite go na le phetogo mo go nna ke tsena kereke maybe tla bojalwa bo ke santsane ke bo rata ware ke santsane ke ntse ke seba fela le ga o bona ke ya ko kerekeng go buiwa ka go seba go buiwa ka eng morana modimo a re Let it go. Allow it to continue. It's a process. You are not going to see a tree today. You plant a tree today, and tomorrow is a big tree. Even when you come here, the kingdom continues to grow. Is in a process. You are not to say, already by now, allow the divine process to take place. Don't be impatient, because God process needs patience. The process is still taking place. Right now, just because the kingdom is taking place. It's the process is on. Don't go back. Continue to come to church, because the process is taking place. That process was not going to take place. They had to go to exile. They had to be under other people. They had to be under other kingdoms. They even had to go and seek help somewhere. Yet they were of God. We are going to find ourselves in exiles. There will be so many exiles in our lives. Those exiles will be moments of sickness, of ailment. Allow God, allow God's process to take place. Allow God's process to continue. We want instant things. We believe in instant. We want instant. The instant Christians, we must know that when we are in God, there will be a process. There will be a process of purification. Don't disrupt. It might even die. It had to struggle. It had to break that shell on its own. And it is through that process that this, whatever hen or whatever, it will be strong, and it will be able to face whatever that the world or life is going to give to it. Even our Christian way of life, it is like that. We must allow God to strengthen us. We must allow God to empower us. You are not supposed to go to Egypt. You are not supposed to seek help. You are disturbing the process. Because God still wants you here. And he wants you to continue to come to church. He wants you to continue to pray. He wants you to continue to listen to the sermons. He wants you to come and receive the body of Christ. He wants you to be together with other Christians. And it is that process that you are going to see the power of God in your life. Because when I say, Mudimu asraka, Mudimu hanga lewe, Baba nguha mudimu asa kutusi, usimula hunga la kereke, ah, naga sama kereke mahala hela, hauna sepe, Baba nguha, umuhika la luko la pengare, ah, na mudimu wana hantusi ka sepe. Kisani kereke kusabu nane njame, nsi ki humane gile, batu haban tate, Someone jalo di kuku tabari sani ba me di sami kala mo jara te nyame jano nagu bala hore hawana mo sola hore someone sengwa wasi sami kala mo even li kuku tabari sani ba kaho diaho fata di tunya saha ho ubo opera uso mo kereke ubo total na kuzana kereke hame I see there are no fruits. Mudimu hampia nori lemo sajana hore as you are in this journey, as you are in this and you are in this kingdom of God, it is not going to be easy, but allow God to be at work. Leka mudimu, leka mulawa mudimu gore. Udira mabu tsulon jaha ho. Si ite ka gore rikaho napika hano jalo. Uleba le gore kana mudimu ame oteng. Kana mudimu ame, he is still at work. Unso tsoleti. Wa adira magariha seema seki mago sone. Kiso ne seelen gore. I ne tata lwar namole tsatsin leno. Gore rijaka marana jesu ari ruta, ari lemu tsa jalo. Don't disturb that process. Se re ga re u bana gore o jetse peo e be re ntso tsoletse bo re ntaki bula ke fata fata ke bona gore peo ye le tsa mahakae. You allow the process and the seedling will come out on its own. Are le tle modimo gore le rona modimo a tsweletse tsa gagwe ka matshelo a rona gore modimo a ikhalaletse a ba bona gale mo matshelong a rona a modimo a re se go hatse ane le rona mo le nenjarara le ja morwa le ja moya yo boitsepo. Amen. Ya no re tla bolela tumelo ya rona ubo ba leader ubo simolla ka gona. Let us pray for the growth of God's kingdom on earth. Ke tsa gore bana le ba tla be ba bala go kipa go tla nna ba batla di bala ba batla di
ke tsa go celebrate
wa di celebrate ka gona ke le ga di nako tsotlhe. Profeta dimana mo kere ke nyamo fela e bitsepo e katoliki le ba apostola dimana mo tsatsong ile mo fela e tsara randebe e be se ka tsona fela tso ya ba se le ba se lo ka kutlemo. Amen.
Let us pray for the growth of God's kingdom on earth and in our life, saying,
Caramba.
In today's gospel, we are reminded that God has sown in each of us the seed of redemption. We pray that, like the mustard seed, we grow in faith, in hope, and in charity, so that our lives be a rich harvest. We pray to the Lord.
We pray for our church that it be a place where the seeds of faith, hope, and love be ever present. We pray to the Lord.
We pray that the seed of faith be planted in our children and young people so that they may find Christ and develop in faith to their fullest potential. We pray to the Lord.
On this day for life, we pray for the unborn. We pray, Lord, that you who have given us life, enlighten our minds and those of our legislators to an awareness that all human life is sacred because it is created in your image and likeness. We pray to the Lord.
On this Father's Day, we pray for all fathers that they be guided by the Holy Spirit to love, support, guide, and encourage their children in their education, recreation, and knowledge of our loving God. We pray to the Lord.
We pray for those fathers who are in their senior years, for those that are sick, impaired, alone, or in financial difficulty, that they enjoy the love, respect, and support of their children. We pray to the Lord.
We pray for peace in the world, that the Holy Spirit reveals to all the futility of war and creates a desire for peace in the hearts of all men. We pray to the Lord.
Father, receive our prayers, we beg you, so that we may never turn away from you, but rather, with earnestness and sincerity, work in your harvest, proclaim your message to all those who we meet. We make our prayers through Christ our Lord.
Amen.
Oh,
modimo yo matla o tla matla o tla ra yo molemo re go neela bana ba gago ke ba modimo ka ba go ntseditse maletareng ya gago yo boitshepo ra ra yo molemo ke re modimo a rona e kgabaletse ka bone mo letsatsi le la borara le ba go ntsetsa maletareng ya gago yo boitshepo modimo ke re ra ra yo molemo e kgabaletse ka bone e kgabaletse ka diemo tsa matshelo a bone ke re morana le moleki wa rona ba tlamele ba sireletse mme ya re jaaka ba go neela maletareng ya gago yo boitshepo a dikrasi a le dinonofo tsa gago di nne le bone a di nne le malapa a bone modimo mme o ne o ba direle jalo gore ba bone tse di molemo tse di tswang mo leineng la gago ke gone ka moo modimo a rona ke re bula magodimo a gago mme o ba romelele segofatso ya gago e nonofileng e leng ka segofatso a rare a le morwa le moyo boitshepo a nne le lona ka metlha le metlha amen. Rapela mba ka olengwe gore tlabelo sa mele sa lona sa amogele sa mo modimo ra ra yo thata yotlhe O God, who in the offerings presented here provide for the twofold needs of human nature, nourishing us with food and renewing us with your sacrament, grant, we pray, that the sustenance they provide may not fail us in body or in spirit, through Christ our Lord. Morena anne le lona soletsa dipelo tsa lona
are leboge morena modimo wa rona modimo ra rona yo bitsa pa morena yo thata yo tle sa khutling ruri go tshwanetse go siame mego le banye bile go aboloka gore re ya gore go leboga gongwe le gongwe mokgwa o rulagantseng go boloka batho ka one o re bontsha ka mo sa palelweng ke sepeka teng o ne wa re namola ka thata ya bomodimo jwa gago fela wa rata gore re bolokiwe ke mongwe yo o tshwanang le rona rona batho re ne re ga nne go agisanya nao mme re agisangwa ke motho yo mongwe e bo morwao Jesu Kriste morena wa rona ka ene baengwe le ditlhopha tsotlhe tsa baopedi ba legodimo ba go obamela ka sisimogo mma mantswe a rona a kopanelo a bone fa ba ntse ba go di dueletsa ba re Indeed, holy, O Lord, the font of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, and down your spirit upon them, like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, He gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Se ke bo sita tlaloganyo jwa tumelo. Ke gone ka mo ja ka re keteka se go potso sa lo seletso ya gagwe re go neela morena senkgwe sa botshelo le senolo sa poloko. Re go lebogela gore o bone re tshwanela go nna mo boleng teng jwa gago le go go direla ka boikokobetso. Re a go rapela gore ka go nna le seabe mo meleng le mo mading ga Kereste re ka kopangwa re nna bangwe fela ke moya o boitshepo. Gopola morena kereke ya gago ya namele lefatshe lotlhe, o dira gore nne rato le letletseng mmogo le Francis morena papa wa rona, Frank mobishopo wa rona le botlhe ba ba mo setlhopheng sa boperesita. Gopola morena le borre mo letsatsing le rara, re ba ba gapele ga gago Modimo gore ya ko ba ame ka seatla sa gago, ba segogatse Modimo wa rona o ba thatagatse mo diemong tsotlhe tsa matshelo a bone, ba thuse mo dikgwetlhong tsa bone, mme nne wena motlamedi wa bone mo go tsotlhe gore ba lemoge thata ya gago ka foo ba ratang ka gone. Ga kologelwa gape ba kaolengwe ba rona ba ba robetseng mo tsholofelong ya tsogo le botlhe ba tlogafaletseng mo boutlwelong botlhokong jwa gago, ba amogele mo leseding la sefatlhego sa gago. Re utlwele botlhoko rona rotlhe, re a rapela gore mmogo le Maria kgarebane yo o segofaditsweng, ma Modimo le Josepha yo o boitshepo monna wa gagwe, le baapostola ba ba boitshepo le baitshepi botlhe ba ba nileng ba go itumedisa ka metlha yotlhe, gore re tle re ne re tshwanelwe ke go nna barua boswa jwa botshelo jo bo sa khutleng, mme re go bake re be re go galaletse ka morwao Jesu Kereste. Ka ene mo go le ene le mo go ene Modimo ra ra yo thata yotlhe mo bongofeleng jwa moyo o boitshepo, kgalelelo yotlhe le tlotlo ke tsa gago ka metlha le metlha.
Amen, amen, amen.
Katelo ya moliki wa rona le ka thuto ya bo Modimo re bua ka bopelo kgale re re. Re golole morena re a go rapela mo bosileng jotlhe ka bopelontle jwa gago gore ne kagiso mo malatsing a rona, gore nka thuso ya boutlwele botlhoko jwa gago gore nne re gololesegile mo sebeng ebile re seletsegile mo ditlalelong tsotlhe jaaka re lebeletse ka tsholofelo e boitshepo le go tla ga moloki wa rona Jesu Kereste. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant a peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Akariso morena, inna liluna kametla yotle. Akabitimelo, renela ninkariso ya Kriste.
Oh, yeah, morena,
Bonang kwenyana modimo bonang Jesu Kristo to sambolo jwa lefatshe go se go botle ba le ditseng selalelo se sa kwenyana rena ke tsone la ba re ba mala wa le foko fela ne me ana ba tla bona Thank you.
Thank you.
modimo yo matla o tlerara le moloki wa rona ra ikokobetsa pele ga gago Kriste morena wa rona re go neela dipeo tse tsa bana ba gago morena bana ba rara e leng bana ba gago modimo ba e leng dineo tsa gago mo matshelong a rona mo malapeng a rona ke re ako le bae bana ba ka mautlwelo botlhoko morena ba atametse a letare ya gago e boitshepo rara yo molemo ke ba kopela ditshegogatso tse di gologetseng mo a letareng ya gago a di fologele mo godimo ga bana ba rara ba ba sa go amogela mo popegong ya senkgwe modimo a rona thata ya gago a ko e nne wena yo ka bo wena o tla ba ineela modimo gore bana ba nne mo tisong ya gago Kriste morena aga mo dipelong tsa bone aga mo matshelong a bone modimo a rona bona bodulo jo bo siameng mo go bone bona ka dinako tsotlhe nne wena motlamedi wa bone ba sireletse kgatlhanong le diphatsa tsotlhe morena ba godisetse mo leratong la gago Kriste morena wa rona a bana ba e nne ba gago ka dinako tsotlhe a e nne bopaki jwa thata ya gago mo matshelong a rona modimo a rona e re jaaka ba gola rara o ne o re ruta mo dithutong tsa gago gore peo ye nyennyane godimo ga tsotlhe e tla gola e nna setlhare se se tla agang dinonyane tsa lewapi ra re modimo a ko tshego a tse bana ba a ba tsoge ka moso e le tshegogatso ya kereke ya gago a ba tsoge e le tshegogatso ya lehatshe la rona a ba tsoge e le tshegogatso ya puso ya gago modimo a bana ba rara e nne tshegogatso mo go rona a ka nako tsotlhe modimo o ikgalaletse ka mongwe le mongwe a bone ba tlamele modimo e nne ba gago ka dinako tsotlhe mme ke ry-a tshegogatso ya gago ya legodimo a e nne le bone e leng tshegofatso ya rara le a morwa le a mo yo boitshepo a e lo tlamele le sireletse ka metlha le metlha amen re rappelen modimo raetso kamogelo e boitshepo e re bontsha ka mo tshwaraganyeng ka teng le badumedi ba gago jaanong ka yone kamogelo ye a badumedi ba kereke ya gago le bone ba tshwaragane ka kutlwano le lorato as this reception of Your holy communion, O Lord, foreshadows the union of the faithful in you, so may it bring about unity in your church through Christ our Lord. Amen.
bora.
A koletse nka kwano gona le surprise. Ya dare a bora ra re tle go. Ke akanya gore ba bolesiwe be le boko le tla morago. Ka re ke akanya gore ba bolesiwe pele be le boko le tla ba le gapeleng. Re tsa mpile tsego ha tso pele ga sele senewa mo di mo mothatio tle morana le moloki wa rona re ya go leboga re go lebogela letsatsi le le boitshepo la gago modimo letsatsi le re neelang e le letsatsi la gago le simolotswe ke wena le tlhodilwe ke wena ebile le laoletswe tsotlhe ke wena morena modimo wa rona mo letsatsi le la borara ra re modimo o itshupile mo go rona jaaka rara re re morena re go neela borra rona ke ba gapele ga rona rara modimo wa rona o tlotlile rre mme wa itshupa jalo le mo go rona jaaka rra rona ke gone ka moo rara yo molemo ke re ako lebe borre ba modimo wa rona ka diemo tsotlhe tsa bone rara ba tshwanelwang ke gore be ba atametse a letare ya gago yo e boitshepo ke re modimo wa rona a ko lebe mongwe le mongwe wa bone rara ba lebe mo dikgwetlhong tsotlhe tsa matshelo a bone ke re modimo wa rona a ko folose go tswa kwa legodimong tshegogatso le thata mo go borre ba rara wa rona ke bana ba gago modimo re ba kopela tshegogatso mo letsatsing le modimo wa rona o ne o re ruta o le modimo gore o jala mme se o se jalang se fetoga go nna se se tla nnang bokao jwa bogolo jwa gago ke re a re mo go borre ba rara ba matshelo a bone modimo o sale o ntse o jetse tse dikgolo mo go bone ke re modimo a kwe nne bone rara ba ba tla nnang sekao sa bogolo jwa gago mo matshelong a rona ke re a ko se go tse mongwe le mongwe wa bone rara mo thuse mo diemong tsotlhe tsa botshelo jwa gagwe dira gore morena jaaka e le bone sekao sa nonofo sekao sa bopako sa bogolo jwa gago mo malapeng a rona ke re modimo a rona nna le mongwe wa bone mo diemong tsotlhe tsa ba mo go tsone ke re a ko ba segogatse rara ba thuse ba nonotshe nna le bone ka metlha yotlhe mme thata ya gago a ko e fologele mo godimo ga mongwe le mongwe wa bone o ba segogatse rara gore re ga ba tswagano mo letsatsing le modimo a mongwe le mongwe wa bone a nne le tumelo mo go wena a mongwe le mongwe wa bone a tsepame a tshepe mo maatleng a gago gore o na le ene ka dinako tsotlhe mme ebile o tla tswelela o nna le bone ka dinako tsotlhe modimo ba segogatse modimo a rona a nne dikao mo lehaseng la rona a nne dikao mo malapeng a rona a ba nne dikao mo kerekeng ya rona a ba nne dikao gongwe le gongwe ko ba leng gone rara ba nne segogatso ya lehatshe ba nne segogatso ya kereke ba nne segogatso ya malapa a rona ba nne segogatso ya diemo tsotlhe tsa ba tsamayang mo go tsone mme ke re modimo a rona buile magodimo a gago mo letsatsing le a ko ba segogatse botlhe morena mme re mo go tse tsotlhe modimo o ikgalaletse ka botshelo jwa mongwe le mongwe wa bone ke gone ka moo modimo a rona ke re a segogatso ya gago e leng segofatso ya rara le a morwa le a moyo o boitshepo a e fologele godimo ga bone botlhe mme nne le bone le malapa a bone le diemo tsotlhe tsa matshelo a bone jaanong le ka bosenang bokhutlo amen re ka ba kopela moyo o boitshepo
Amor, yeah.
Amen. Amen. Re tae mahela jalo borara go na le surprise o ka pagamela hano re tle re utlwa surprise ya rona.
A go ba kwa morana Jesu Christ. Today I'm going to read a poem that talks about the day of the African child. When the world neglected Africa, all arrows fell on the African child. When the world exploited Africa, the African child was punctured by the pangs of poverty. When the world discriminated against Africa, the African child was pierced by a billion needles of hate. When the world sold African dictators weapons of war, the African child was recruited to kill his or her own parents. When the world looked the other way, the African child was found trampled by the hoofs of autocracy. When the world left the dinner table messy, the African child was left scavenging on scraps for a meal. Now the world is getting fully vaccinated against COVID-19 disease. The African child is fully vaccinated with this thing of impending doom. This is the day of the African child. Wherever you are, think about this child. Thank you.
You say something to us, the fathers.
Happy Father's Day.
Wow. Amen. Okay.
Amen. Eh, ya, ke tele ga te ke surprise a borre. Me ya no surprise a borre ke ri utule ka ngwanayo. Ya no beso. Ke le tsa sila rona bo mme. Hampi e kolo re tsholetseng. Bo mme. Alo a re rata. Bo mme. Ke go pa ne wa na tle go bua hala le rona. Kana borre ga re ke be re twa ke o pesepe. Ke go pa memo go hela kwa atle ka kwano atle gore re utlwa le rato hela letswa mo go mme e be re bo re utlwa ngwana mo go hela le na a buele la ga ra re we love you fathers, that would be enough. Eh, ke go pa mongwe, hey, there comes one, and then
Amen.
Amen. Amen.
Wow.
Wow.
Happy Father's Day. You guys, I want to say, to me, this day is a very beautiful day for me. I want to say to my husband,
Rawazi,
Happy Father's Day.
Hallelujah.
You are here. I'm so happy to have you here.
Hallelujah.
Happy Father's Day to all of you. Sinkis, I'm so happy to be here. Borre re ne ka lona re ka khona hela sepe hela sirka se khona molahatse le ka rona. Ne ke sa batla go ema anong ke bone ke tire sha ero tlhaga ke motho o shae. So be ke re tla ke emele bo mma rona ka hale ka re ke a itse gore ba tlhoka lone lentswele la gore re le bolelle borre gore we need you and we are grateful for your presence in our lives. Today ke letsatsi la ngwana mo Africa. What a blessed day to have letsatsi la ngwana mo Africa le kopanna le letsatsi la monna yo o lwetse ngwana mo Africa.
Hallelujah.
Ra leboga batsadi ra leboga bo rra rona.
Amen. Thank you so much. Yo batong agona na lenga chiti ke alela.
I love you guys.
I want to let you go. I'm going to let you go. I'm going to let you go. I want to know what I'm going to do. I want to know what I'm going to do. I want to know what I'm going to do. What never thought to a hotel rati and Rabula Rabarata. Yeah, no, 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 Kakahu, Halawatera rati. Abana, I want to know what I'm going to do. We love you, our fathers. Harna ga uta harna sele hera me ala re batla go kwela re toa jo wana mo ngwatla go rra re wa re rata o mongwe wa bobedi wana ha le re rata ne batho. Okay, thank you. The sanctuary.
Dumelang bontate.
Amen.
I'm so thankful. Okay. I'm so happy. Right. Because I'm raised by the Father in the church. So you are so important to the church. You are so important to the children of God because you are fathering all of us.
Amen.
Thank you. We love you.
Amen. Yanung ke tsoka mo ga go lwana yanung tuku ga ga tsale kana dikeledi tsane. Re le bogile ga thata ke tsura ka mpore mo he. Okay.
A go ba kwe mo rena Jesu Kristi. I'd like to thank this church right here. Grata gore ke ne ke batla go leboga borre. Because without you guys, we would have not been there. You are one of the most important people. And I wish you all the best.
Hallelujah.
Welcome to Jesus Christ.
Hallelujah. Amen. Ya uri hile ke ikaruna le ka ka ntse re ntla batla sengwana se se tsididinya yana ke ikhalolle me ma o kwala ga go ya kutule ke re nya me le ga le kwa ntima me ri siame re le borre re o re netse gotlhe ke anong ke re ra le lebogela thata ra le boga borara re lebogela boleng jwa lona mo go rona ka gore le banyadi ga ke itsurane le ke be le batlile go bua me ke re hela ra le bogela thata borara. There is nothing special like being a father. Yeah. Father, even when you don't have a child, but you are a father. Make a rekale kalo, reitumetse thata, modimo a le tshwahatse. Ke solo ya gore gampieno, bana ba go lapela dijo tse di ratang thata. Bo mma rona ke tsaya gore ba tla re ba sena bana ba re ha dijo. Be ba re neela le sengwenyana ha thoko gore
re itumele tsa tsi ya gompieno ke re ra loleboga re lolebogela le tseo tsotlhetsela go di dira today. Thank you so much. Have a blessed day, Borara. Thank you. Excellent. He's quite good. Father Richard, Sister Ellen, they must go back or they must go somewhere to serve God. Miyalo, ri kwa rutshwanela gore re ba hele rato leo. Ke sone senela upa le gampie go ntse ke momono. E ba gore ke ipotsa gore a lwa go dira sentle kampo ke ikope modimo a ire sa se dirang jaanong mme ena betso malatsi a gorogile a gore re direle farewell ya ga Father Richard le Sister Ellen. Komiti di tsweletse re kopilwe jalo gore re rulaganye re le small Christian communities go dira di-envelope minimum e le 500 pula ko lekgotlaneng. Rena le ba bangwe ba santsane le baeng mme motshelano kao kae a nne le lona a segofatswa modimo mothati yotlhe ya rara le a morwa le a moyo o boitshepo a e fologela godimo ga lona lotlhe a nne le lona ka metlha le metlha. Tirelo ya rona e wetsa re tsweleleng go rata le go direla morena modimo nnang le beke boitshepo mo matshelong a lona. Amen.
Nine four.